Jesus Christ, and Nimonyam and come at you for. I radin shira when you can one three wash him. Mummy and dear mammy be a dance in your cassette free US. Near mammy and messes stop boy 1 month, no messes in it to me, ma. Or frame and a me bahum pia rado on cocrum ada roma or the Nesakano, a man messes naba. Mummy and dear mammy and a dance in the a radin come at you for.
Yeah, I did it for me day. Mabusa dear Ebeto, pillar of Christ. Beye Prophet Kanewu, a platform so. Na me menses ma for 1 month. Awurade ayɛ mantom ene me menses aba. Te me de awurade Nyankopɔn ase, twede mponyame, do boss ro ne asase. Ayɛ Jesus Christ of Nazareth. De me nkwa kuta no. Me de Nyankopɔn ase so wayɛ mantom. Na wa ma me ho ne menses asedan ka no. Amen. Yeah, I did it for me de Mabusa dear Ebeto, pillar of Christ. Beye Prophet Kanewu, a platform so. Na me menses ma for 1 month. Awurade ayɛ mantom ene me menses aba. Te me de Awurade Nyankopɔn ase, twede mponyame, do boss ro ne asase. Ayɛ Jesus Christ of Nazareth. De me nkwa kuta no. Me de Nyankopɔn ase so wayɛ mantom. Na wa ma me ho ne menses asedan ka no. Amen. Yeah, I did it for me de Mabusa dear Ebeto, pillar of Christ. Beye Prophet Kanewu, a platform so. Na me menses ma for 1 month. Awurade ayɛ mantom ene me menses aba. Te me de Awurade Nyankopɔn ase, twede mponyame, do boss ro ne asase. Ayɛ Jesus Christ of Nazareth. De me nkwa kuta no. Me de Nyankopɔn ase so wayɛ mantom. Na wa ma me ho ne menses asedan ka no. Amen.